Eldoret City tumefika.
Wacha tukimbie tukaone game. Jackson, twende tukaone game bwana.
Wase tupo site.
Prediction yangu naona Ghana itashinda. Because tuna imani na Afrika.
Naona ni kama Urugu itapikwa, Urugu itapikwa.
Urugu ifo. Ghana wana.
City tumekafunga. Next stop ni Kakamega Town.
Asante ni kukuja Eldoret.